ana duba jini shagun umar daula daga bangaren jamus
Thank you. Yeah.